Iti ko bagahle
Iti Iti ko nyakaza mahlamvu Kanje 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 Ziphumula kanjani Izinyone sidlele Iti ko bagahle Iti Iti ko nyakaza mahlamvu Kanje 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 Ziphumula kanjani Izinyone sidlele Imithi ko bagahle Iti Iti Unyakaza mahlamvu Kanje 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 kanje
We bantwana Uzane ekhaya
Bantwana 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 uzane ekhaya
We
bantwana
uzane ekhaya
Bantwana uzane ekhaya
le
Bantwana
Bantwana uzane ekhaya
Bantwana uzane ekhaya
We
bantwana
uzane ekhaya
Bantwana uzane ekhaya
Bantwana Bantwana
Bantwana uzane ekhaya
We bantwana uzane ekhaya
Bantwana uzane ekhaya
We bantwana uzane ekhaya
Bantwana uzane
ekhaya Bantwana uzane ekhaya
Bantwana uzane
ekhaya
Bantwana uzane
ekhaya Bantwana uzane ekhaya Bantwana 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 uzane
ekhaya
Bantwana uzane ekhaya
Uzane kana uzane
kana bantwana bantwana uzane kaya
Bantwana uzane
kana bantwana bantwana uzane kaya
Bantwana uzane
kaya le bantwana uzane
kaya
Bantwana uzane kaya le
Bantwana uzane
kaya le
bantwana
children
children come
children
come
Children
come home.
It's raining outside.
Children
come
home.
Raining outside.
Children
come home. Children come home. It's raining outside.
Children
come home.
Children,
children,
children come home.
Children.
Children,
children come home.
Children,
children,
children come
home.
Children,
children,
children
come home.
Children,
children
come home.
Come home.
Children,
children
come home.
Children,
bantwana uzane
ekhaya. Bantwana.
Bantwana
we bantwana uzane ekhaya izulu liyana izulu liyana bantwana uzane ekhaya
izulu
liyana bantwana uzane ekhaya
bantwana uzane ekhaya
bantwana bantwana
bantwana uzane ekhaya
bantwana bantwana
bantwana uzane ekhaya
bantwana
bantwana
Bantwana uzane ekhaya